Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. For returning, thank you for love and support. I appreciate you. Izingane Zesthembu S2 khona lapho. How we guys nikhohliwe enye indaba. Yazi yashosha yaphendule ngemthandazo kaTirelo. Tirelo says, sebethi khona ugogo omhambayo. Misho lana the wrong. Angithi uTirelo lapha siqeda u-season 2 izingane zesithembu sizoqeda nje ubese ebheke sephezulu ikhande ebambe inyembezi isimo kasichazayo ukuthi le pain emcisha umoya emvala isifuba nokuthi nje abuke phezulu abambe inyembezi uvuyo ufike ne pain empilweni yakhe yena ube happy nosibindi kodwa manje ukuthi yena ufike after ke uvuyo kodwa ke asisho ngalendlela achaze ngayo yena uhappy nosibindi kodwa I pain le emhlele sifubeni lokushisa le chest pain anayo ilento yokuthi usibindi walethu uvuyo eceleni kwakhe wathi wena wasivuyo uvuye sa umamkhulu wasivuyo nanga umunye usiswako ubazwana ke shothi bazwana baqale bahlekisana wahamba hamba isimo sajika ukuthi lena eyamakhosikazi kwisithembu noma kwisithembu somjolo kungasi singayibamba ngale kuthando nesithembu yaboya kuthando nesithembu sizoyichaza ke kumakhosikazi ukuze yabo singakhohlisana shothi ke makhamba isikhathi kwabona ukuthi akuhlekisana kahle Uthi ke le pheni yamcindezela ingakho nje lapha episode 13 ubethi ke okungenani ukuze ahlale nosibindi beqhubeke beyephambili akangambuyisa uvuyo kade nosibindi vele uthe uvuyo yina safuna ukuchazela yena ngoba usehambile ukuthi ngizolobo nginichazela khona indaba enisala kuzona shuthi ke manje masithi gqi kule weekend esiphuma kuyo nanga uvuyo hayibo wow uvulela amandwendwe vulela amandwendwe awuvuyo nakho ngemuva Mrs S yaphenduleke imthandazo yaTirelo fast very fast hebo uyazi kuphuthuma yonke indawo ikho kukhona isisho sithi ukuwa kwendlu ukuvuka kwenye yenzeka indawo zonke lento ngoba isifiso saTirelo ukuthi uvuyo ahambe ukuze ebe njani aqhubeka jabule ngoba yena uhappy othandweni lakhe inkinga uvuyo ngale uvuyo uchef uthi hawo ntombi ngiphi inhliziyo yakho uthi uvuyo uzoyiphatha kahle inhliziyo yami uthi ehena ngizovele ngisheshise nje nakho angazi ke laba babuza ugogo ke baba ugogo ke nimnika obani nicabangelana indaba zogogo Indaba nithanda ukuhleba nina. Nina niyathanda ukuhleba. Mina ngikholelwa ukuthi abantwana abancane sebengaze begadle ngemithi. Bancane labantwana. Bancane nje for ukusebenzisa umuthi. Angazi ukuthi why ucabanga kanjalo lapho. Oh buti malume. Why? Ey'nganeni. Hayi bu, Nkosi yami. Uyikavela ke ukuthi ngempela sekulungile. Kwalunga nje ngapha kuvuyo. Nakuye kwalunga ngoba phela abekufisa obekumthandazo wakhe ngibonthi bekumthandazo wakhe ukuthi uvuyo ahambe ukuhamba uvuyo ahambe angasaxoxi uvuyo ahambe angasabi nama meetings nabasemzumbe ngoba uvuyo esengunkosikazi besicela ukuthi maxhunywana nobhuto lobolilo ibe khona i-respect ehe kube ne level ethile yenhlonipho ngenxa yokuthi yena ulobolile ngapha ke uTirelo umthandazo yakhe quick fast yaphendulwa angazi ke lo okhuluma indaba yagogo uthi gogo amhamba yobani angazi ukuthi wena ungenelwe yini awu sesiphumile kofu nika ngambona ugogo uSkhosana ukuthi udansa hazani lezi zinto guys ha mandla mina ugogo uSkhosana indaba yakhe iyangidida angazi ubani uDlamini isibongo sakhe noma uDlamini uma wakhe kodwa ke sihlobene lapho aka drive nina senizinithi calling yakhe iyo le I calling yakhe yini uk DJ hi guys mina ngiyithanda into eniyenzayo ngoba ngiyangiqhasa manje ningiqhasa nesihlobo sami uya driver kodwa ukho kusikhotheni hayi nami ngiyibonile ibhodi hayi futhi usheshe wahila Kuthiwe ngisho ukuthi nina ke nisho izinto lezi ey wrong ngoba aninayo imali yokuhamba kuye lapha ya
la kutransformwa khona, la wenza khona ke into oyithandayo, la ukhomba khona uthi like bethi thasi bekufakele. Kuthiwe nisho konke lokhu enikushoyo ngenxa yokuthi imali aninayo. Mina ngingibaphikise Nkosi yami ngoba nami imali anginayo, mhlawumbe nami kube nginemali ngabe ngithule guys.